Isaiah chapter 58. Incwadi kaIsaya. Isahluko samashumi amahlanu anesibhozo. Danduluka uphimisele ungathindeleki. Phakamisa izwi lakho njengesigodlo. Ubaxelele abantu bam ukrelo lwabo. Uyixelele indlu kaYakobi izono zayo. Ke bayandingxoka imini ngemini. Bakunanzile ukuzazi iindlela zam. Njengohlanga olwenze ubulungisa alwalishiya isiko loThixo walo. Bacela kum imigwebo yobulungisa. Bakunanzile ukusondela kuThixo. Bathi yini na ukuba sizile ukudla ungaboni. Siwuthobe umphefumlo wethu ungazi. Yabonani, ngomhla wokuzila kwenu nifumana enikunanzileyo. Nibakhandanise abasebenzi benu bonke ababulalekayo. Yabonani, nizilela ukubambana, niphikisane, nibethane ngenqindi lokungendawo. Namhla anizilile ukuze nivakalise izwi lenu phezulu. Into enjalo ingaba kukuzila endukunyulileyo na, ingaba ngumhla wokuba umntu awuthobe umphefumlo wakhe na, ukuthokombisa intloko yakhe njengomzi andlale ezikrwexayo nothuthu, oko ukubiza ngokuthi kukuzila na, ngumhla okholekileyo na kuYehova. Ukuzila endukunyulileyo asikokuna ukucombulula iziqamangelo zokungendawo, ukukhulula izitopu zeedyokhwe, ukundulula abavikivekileyo bekhululekile naphumele zonke iidyokhwe. Asikukona ukumqhekezela esongeni sakho olambileyo, ubangenise endlwini abaziintsizana abatshutshiswayo. Xa uthe wabona ohambaze umambese, ungazifihli kwinyama yakho, kuyakwandula ke ukukhanya kwakho kuthi qhiphu njengokusa, kuhlume kamsinya ukupholiswa kwakho. Buhambe phambi kwakho ubulungisa bakho, buqoshelise emva kwakho ubuqaqawuli bukaYehova. Uyakwandula ubize asabele uYehova, uzibike athi ndikho, ukuba uthe wakususa phakathi kwakho ukufaka idyokhwe, nokwalatha ngomnwe, nokuthetha ubudenge. Wamvukelisa olambileyo ngento oyidlayo, wawuhluthisa umphefumlo ocinezelweyo. Kophumela ke ukukhanya kwakho emnyameni, nesithokothoko sakho sibe njengemini enkulu. Uya kuhlala ekwalathisa uYehova, awuhluthise umphefumlo wakho ekubaleleni kwelanga. Omeleze amathambo akho, ube njengomyezo onyakanyiswa yimvula. nanjengendawo ephuma amanzi emanzi angachiyo. Baya kwakha amanxuwa angunaphakade abakowini. Uvuse iziseko zezizukulwana ngezizukulwana. Bathi ukukubiza ngumvinci wamathuba. Ngumbuyisi womendo wokuhlala. Ukuba uthe walubuyisa unyawo lwakho kwisabatha, ukuba ungenzi okunanzileyo ngomhla wam ongcwele, wathi ukuyibiza isabatha isisonwabiso, ingcwele kaYehova, wathi inozuku, wayizukisa ke ngokungenzi iindlela zakho, ngokungafumani okunanzileyo, uthethe iintetho ezingeni, uya kwandula ukuziyolisa ngoYehova, ndikukhwelise emimangweni yomhlaba, ndikudlise ilifa likaYakobi uyihlo, kuba umlomo kaYehova uthethile. Amen.